ntavyamadiri ngaho uyu ahubwo nagira ndababazi ninde yabwiye Dani ko ari jenishe se wiwe oya none kubereka guma mvuga ijambo rimwe kwibyo banga nziko ari jewe namwe tubizi ko ari jewe nicishije papa wiwe ninde rero yabikubiye ko atari mwebwe tubizi nanye eh ninde mubwiye Dani ko ejo nicishije papa
I don't know what I'm saying.
I'm going to go to the house.
David, kandi nibyo. Nimba rero warabyumvise. Ukihenda, ugacira amate nka hasi. Wo nuzongora wewe, nta nuzori ndandondera. Nije namwicishije, nibyo. Urukuranyumva. Kandi wo ukihenda, ukwabimenye, ugakorora amate hasi, wo nuzongora. Nakabuto gusanze gusona. Sinzorondera numufasha kubikora. Nzobyikorera jenyene. Ndikombira wewe. Wihenze gusa akagira uwundi abimenya. Uri kuja. Wihende. Uyu mutwe wawe ukubeshe. Umunwa ukorore hasi. Hagira ubimenye. Tuzorara duhetejeje nawe.
Chenzo herera ana kaherere muri libaraba ma iko mukawanje ubaba tanya gute mana ketse kumvya mbega nzobyarira he mbega Sifasha umugabo wanje akire naho twahura yarakize mana ndarushe mbega ariko namusaza njye shepfari ubu yazi ko ndi niba yaragarutse muhira agasanga siho ndi nta n'ukundonde mana ndaruhiye muri iri barabara
Kuranda. Asha, David Diri, Angel, Mama Yachina, Mama Mzarabibi. Naro Sidiri, you must see farm by Mbari Asha, and Nigera, and the Janajoki Sarandirandum, Bejanye, Simburana Mafaran. Mama Yachina, Mama Queen, Idi Boka Mabe. Gorera fisibere rininya nyisheshete igisirikare cyangwa igipolisi niba afise amabere manini amashesheti nako manini hamwe nabakinyi aramabantu bahawe deliberation y'amabere basha ibi ni bya bigore binini binini yo mama we mama yakira mama kwe Mungu asema asante nasema asante kwe. Ash. Umunsi umwe ndoja kwiba mu buri grize amacha ndagushikanira na jewe. Ukurora. Chachi good. Yego kwe. Yamba chiti kiburutse. Ah niga wangu kwe vraiment imana ishimwe. Apa sindakosa ta 1000 ngapi? 1015 hapa vraiment under home base. Akaresi bamwe abisiramu barabambara none bagiye gusenga kandi umugore ari umuswahi akasimbura 2005 agakora ari kanini akawana ndazi babakobwa biza biza kuba abanyeshuri anye kuri bitanu sinoburanika Ego kwe sha imani rakabonetisha cyaje ahantu niga ayinzo yamba oyayo chafata kwe rije sinoberanye fise uburebure international boca banyaruka kumufata uzayipusha baba we mama yakena nama iye baba ikinzocambara kweri ikinzora ndacambara ngiye gukora ijoro sha uyu mugore yarafise ibisusu nukuri kw'imana amenga nibura igibijumbu yarunda mu byari ariko ashimye kinini pe Ewa, ndabona idirinda zifise kweri umunsi none ushanga nkirwa munsi te anaribi ahubwo cyafuka amasenge imana ndayishime kuko yarankwiye kuzimu kwa shetani icitangura kunyereka ibyiza ngaha mana ndagushima jewe umuniga wawe wahaye idiri kweri arababutse icyo ndakwemereye imana Dimanche nzoja gusenga hari amburi viniyari lehoboti eka na dinamiki eka hose hantu hasengera abantu babyendera mu miduga myiza myiza nukuri imana nkazokwiba abajya bavu kuko nabo bariba mu buzi bwa leta na jewe zome ndabibe ndabibye nimba nzibiyumva 200 nzogwa 20,000 sibyo kandi uzobukoze kandi uzurahingira kweri ntibazorafata banyaze nyimbiri amen ebe mana yabasumi bahora